Customer asema so does bright PK ya kuchana vizuri iko bado, kila kitu iko, sema customer.